the guy.
I don't know. Yeah, but this side I feel like in Govona. Alright. Yeah, what's happening? This Tsha Venda, aka Sandman Kim Rapper, in no bumper into
it is what it is, man.
The 30 cent. Yeah. Hey, in the legend Muna can never mum. They won't ever to bear a rich one and michini. If that's an ambona got them and dishini, those wanna go munna. What a worry. When I'm one of you walk with them, but I can't dish about that's gonna be pan so
what
are these? Yeah, Maranando war inspire you. If those you choose to do about one day,
man. We need to have a world where like we have no limit. Express ourselves.
Vendors
the standard. You know, so when I should go anyone else for us, the America, the TV. You want to read us in the president, you know, Mashango Dava.
I'm going to go to the next one. Baba baba vho temba mine vhathu mara vha tshitete zwithu. Kana na huna zwe vha temba.
Ah yes, tamwe si mumwe wa Muvenda uziwo kha ini. Tendani man, ni nga si funa nga vhathu vho zwo balela Jesu. Mara kara no Muvenda o thanya u dibviseni kha Muvenda.
Ri to di visa kha ti.
Vha Venda vha shumo se ya no koda.
Zwa straight man.
Na vhono tenda tshithu tsha vhuḓi yani, a tshi ni benefit. So what is the point?
Ni dzula ni kho kwanyelidziwa.
Kuri vhona uri rali. Ro ambara na zwiambaro zwa ma French. Ro ri kho ita mazulu.
Ngonga mahala.
Ivo vho zwezwo ndi Muvenda vha vha tshi valelwa kha nnḓa itshi. Zwino vha ngo valwa ngori vho funga ri muzulu. Vha vhona uri ri vhapeli ri zwa kopuwo no mu kho pulukwane. Ri bulela ma minyako.
Ndo vhona ri kho tea u
bulela ma vha. Mavenda a kwana. Mavenda vha khou vala minango vhana vha mukala ni nga si wine.
Ye, mena luthihi.
Ni nga si wine, ni nga to tselwa fhasi vho musudi yanga uri zwongo ita.
U vha successful Venda zwi a kona. Zwi amba zwa uri ḽi shango ḽi ḓo vhuya ḽa to fhela u songo vha na muthu o fumaho wa artist.
Hai, wa artist.
Muthihi, miḽioni ya vhuthihi.
Hu na artist ya Venda yo fumaho. Zwi amba zwa uri ni nga si vhudze ne generation yo no khou ḓa ni vha vhudza mini.
Ye, rine ri khou balela u inspirea ngori vhathu vha re phanḓa hashu. Ni
mukara ni khou ri ṅwana a ite zwa vhu artist pano Venda. Ine ndi zwo 99 ni khou mulowa.
Street.
U do la mini.
Kama ndisa zwino ngori na corona. Abe zwino na corona dzi artist dzi kho swogola ba.
Ah ni to zwivona na uri artist ri vho to i buka ri kho ḽa vhuswa nga madeko a ri.
Eva. Kana ku imba ri. Eva ni kho ri bvela ri kho ula dinan.
Ndi tshipedza ri ni badela to ri aka ri do musiela.
Ai. U to fho dzi left over.
Ro wa zwiva na ino to kola
chito. A u kho lua chito.
Abe vha Venda na tshiṅwe tshifhinga a think tshiṅwe tshifhinga na izwi zwa mabindo yavho ati ati. A to ḓa pa no Venda. A to pfesesiwa.
Ye ye.
A huna muthu ane angava a tshikoto imagine uni badela ni Muvenda.
Yeah yeah. That's true. Jakonda.
Na ini no rali na nga charge muthu 20,000 Muvenda muona muri ni a bank.
Hey, hezwo ndi zwone.
Ende nero badela dzi 50k na 70k na 100 and mini mini.
Yeah.
180.
Yeah.
I think the biggest money that I won it was 200 and something. Mara atingo i wananga Muvenda.
Ah
eh. Ndo ndo wanwa vhonga vhanwe vho vha fhano South Africa vho vha kule aningi vha badela zwe vha badela vho mbize vha mbidza
ho. Yeah yeah.
Mara problem ndi ene yo ini no rali Muvenda. Ndi ndo ti charge 1,500
ya vhana. And the 1.5 ndi wone mutengo u dumesa.
1.5 ndi ita nga
1.5.
Ini ni munna wote.
Na vhana.
Ne beremba ra short pen za 2.5. Ndo ri tshotamba. Ndi ambara Versace. Versace ni cheke mutengo.
Eh, vhana vha. Eh vhana vha
shu. What it is. Hauna na zwiṅwe.
Zwi amba zwori ni buka muthu nga underwear.
Yeah, that means like ndi vhani kono kuzotha
sina. That's
the price of my underwear. Eh,
then perfume.
You can afford me.
Then perfume luvili, ndi ndi underwear.
So that is why ndi kono budzani tshori. Ni ngori vhona ri kho penya ngo rali, ri kho to penya ngori ra ro zwibona uri Venda ni wii.
Ani wii. Ba Venda hapo noni.
Hezwi na wana mu Venda artist ya kho penya. Ana si ni budze zwori asi zwa art.
Eh.
Eh, u do ni zwibela, huna zwine a ita.
A ita zwine
nga sa ita. Kharali uri as long as usina vhavenda ndi zwori una tshelede. Zwavhe zwa vhana vhavenda.
Vhavenda u tshelede imbo ḓi ngalanga.
Ndi vhona washu kha datu da vho vhala vhathu na ri kuita tshelede na mini. 1 2 3. No no. Uko performa Zahara.
Ah.
A performa mafiki zolo ina tshora kha vhathu vhidi. Ndi ndo zwe ona budget.
A ule budget na tsina yone.
Kha ine una budget.
Oh.
Mara na una mafiki zwa lako perform.
Ini
izo swa sivulwadze.
Mara zwi avha.
Ah, uko rwali wa fhethu. So it is what it is, mara vha
mukala. Thank you
so much.
Yeah, man, thanks.
Ndi kona kona renga vhana vha mukala.
Ish,
ye vhana. Ndi zwi shuma nga tshifhinga, ri shuma nga tshelede. Ndi ḓo ḓi amba. Mara what the one che opportunity to shumise.
Yeah, it's an honor not to ri. Ba ambe ini 8 minutes. Kha nne ndi zwura nga maanḓa. Thanks, man. Thanks a lot.
Ndi ḓo wana ri songo chamba fhiri mavida.
Just straight.
Na zwi lenge zwithu.
Yeah.
Ndi kona tonga mazino sala nga 2 days. Zwino u tonga u ndo ḓivho ko ya hune wa khoya hone
zwino
ndi ngazwo na mudzima sa tendeli muthu u tonga kana u jaja.
Yeah.
Ani jaji muthu ani tongeli muthu.
Sho sho.
Because of the rule la machelo na li farela mini.
Yeah be.
Ndo mbura ni ko tongela muthu no salo nga awara.
Nga awara ti. Thanks man bro. Yeah.
Sho sho sho.
Hola hola.